Azagezwe hirya no ku isi turahera ngaha ku mugabane wa Amerika aho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko koleje y'abatora ikaramuka yemeje ko mukeba wiwe Joe Biden yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kubaha muri Amerika azotanga ubutegetsi atacamira ibindi turabaza mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
President Trump yabitangaje ejo kuwa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ariko yongeyeho ko bizamugora cyane kwemera ko yatsinzwe. Kuri we nkuko nejo yongeye kubisubiramo aya matora yabayemo ubujura bukabije n'izindi nenge nyinshi ariko nanone nta kimenyetso na kimwe cyangwa gihamya yatanze. Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrate yarushije Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani miliyoni 6 mu majwi ya rubanda, naho muri koleji y'abatora Biden afite amajwi 336 kuri 232 ya Trump. Biden rero yarengeje umubare w'amajwi 270 ya koleji y'abatora yagenwe n'itegeko nshinga kugira ngo atorerwe kuzayobora igihugu. Koleji y'abatora igomba guterana ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 12 gutaha kugira ngo yemeze insinzi ya Biden ugomba kwimikwa mu mirimo yatorewe ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gutaha saa sita y'amanywa, nabyo nk'uko biteganyijwe mu itegeko nshinga. Abanyamakuru babajije Perezida Trump niba azajya mu mihango yo kurahiza Biden ariko yanze kugira icyo abivugaho. Gusa rero abasesenguzi bemeza ko kwivugira ubwe ko ashobora gutanga ubutegetsi ari intambwe ikomeye yerekana ko ashobora kuba yaremeye ko yatsinzwe amatora nubwo bwose atabyerura. Kugeza ubu ibirego byose bigeze kuri 36 President Trump yatanze mu nkiko avuga ko abademokrate bamwibye mu matora n'ibindi bikorwa bya politiki yagize hirya no hino kugira ngo yambure insinzi Biden byose byabaye imfabusa. Naho Joe Biden yizeye neza ko koleji y'abatora izamwemeza n'amajwi ahabwa 336 kuko muri buri leta yatsinzemo amatora abagize iyi koleji bose bazaba arabo mu ishyaka rye ry'abademokrate bonyine gusa nk'uko amategeko abiteganya.
Ku mugabane wa Afrika na abanyagihugu batanguye guhunga igisagara cha Mekele mu rwa mukuru w'intara ya Tigre kubera ubwoba bw'igitero cy'abasirikare ba leta muri Ethiopia. N'ubu turacari kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Kugeza ubu imirwano yaberaga inyuma ya Mekele ariko ejo kuwa kane minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko yategetse ingabo ze gutera uyu mujyi utuwe n'abantu 500,000 mu cyo yise icyiciro cya nyuma cy'intambara. Loni umuryango w'abibumbye ivuga ko abaturage byabateye ubwoba none batangiye guhunga Mekele ariko ntisobanura uko bahunga bangana naho bahunga berekeza. Kandi nk'uko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibivuga, kwibonera amakuru y'impamo ni ingorane zikomeye kubera imihanda, ibibuga by'indege, interineti na telefone byose bifunze muri Tigre. Kubera izi mpamvu nanone biragoye kumenya niba koko ingabo za Ethiopia zatangiye ibitero ku mujyi wa Mekele. Ejo ibigo ntaramakuru bitandukanye byavugaga ko zaba zari zimaze kuhagota kugota umujyi wose nko mu birometero 30 mu majyaruguru no mu majyepfo yawo n'ibimashini binini by'intambara bita char mu Gifaransa. Hagati aho minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed uyu munsi yakiriye i Addis Abeba intumwa zo mu rwego rwo hejuru z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ziyobowe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu batatu, umutegarugori Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia, Joan Kim Chissano wa Mozambique na Kgalema Mplante wa Afurika y'Epfo. Yabakuriye inzira ku murima kwa tazigera ashyikirana na TPLF Front de Libération du Peuple du Tigre, umutwe wa politiki uri ku butegetsi mu ntara ya Tigre. Yababwiye ariko ko yiteguye kuganira n'abari bo bose baba bemeye kugendera ku mategeko muri Tigre. Itangazo ibiro bya Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed byashyize ahagaragara nyuma y'inama rivuga ko yumvise impungenge z'inararibonye z'umuryango w'Afrika yunze ubumwe, ariko abasobanurira ko guverinoma ye iramutse inaniwe kwimakaza ihame ryo kugendera ku mategeko muri Tigre byakwimakaza ahubwo umuco wo kudahana n'ingaruka mbi byagira ku gihugu cyose. Intumwa z'umuryango w'Afrika yunze ubumwe zo ntacyo zatangaje nyuma y'inama. Umuvugizi w'umuryango Eba Kalondo uherekeje izi ntumwa nyine nk'umuvugizi wabo, nawe yirinze kuvuga niba bazajya kubonana n'abategetsi b'umutwe wa TPLF. Nabyo Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yababwiye ko kujyayo bitaba ari igitekerezo cyiza.
Tuvenga muri Ethiopia twerekeza mu Faransa, perezida w'ico gihugu Emmanuel Macron yaguye mu gahundwe inyuma y'kubona amasanamu avuga ko ari abapolisi bariko bakubita umwirabure. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidela Niyongabo.
Abategetsi b'u Faransa bariko batohoza kugena uwo mwirabure yatanze izina ryiwe rya Michel yakubiswe n'igipolisi nyuma y'uko amasanamu ya kamera ashizwe ahabona. Amasanamu y'uwo mwirabure ariko akubitirwa kugwinjirirwa inyubakwa yerekanywe mu makuru ku mateleviziyo atandukanye y'u Faransa yongera araherekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo bishobora kongereza icuka kibi gifatiye ku ibara ry'urukoba hagati y'ubwoko butandukanye mu gihugu. Ni mu gihe hari ivyagirizo by'inguvu z'umurengera zikoreshwa n'igipolisi ku birabure n'iyindi migwi iri kurushi mu gihugu. Igipolisi cyo ku mugwa mukuru Paris caza caranebaguwe muri iyi ndwi inyuma y'uko amasanamu ahererekanijwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye abapolisi bariko bakubita abantu bari mu myerekano igihe bariko babakura mu kibanza c'abimukira kitari giciye mu mategeko ku mugwa mukuru Paris. Uwo mwirabure azwi ku izina rya Michel n'umuntu aringaniza imiziki y'abacuraranzi yabwiye abamenyesha makuru ko abapolisi bamusimbiye ko mu kibanza akoreramwo ku mugwa mukuru Paris ku itariki 21 y'uku kwezi kw'11. Avuga ko yariko agenda kwibarabara atambaye agafukamunwa mu bikiye kubiri n'amabwirizwa ya leta yerekeye kiza cha COVID-19. Inyuma yo kwabonye imodoka y'igipolisi yaciye yinjira muri studio iri hafi yaho yari kugira yirinde gutanga ihadabu. Yamara avuga ko abapolisi bamukurikiye muri iyo studio batangura kumukubita no kumutuka mu majambo atyoza abantu bafise urukoba rwirabura. Umushikiranganje w'intwara yo hagati mu Bufaransa Gerard Darmanin yabwiye televiziyo y'u Faransa France 2 ku munsi wa kane kwa abapolisi bazofatirwa ibihano niyo vyagaragara ko bakoze amakosa.
Hakugiye mu Faransa mu Bubiligi abantu bane b'abanyayirani barimo umudiplomate batanguye kuburanishwa icaha cyo gushaka kugaba igitero mu nkengera z'umurwa mukuru w'u Faransa Paris. Thomas Kamirindi arakomeza.
Byose byatangiye ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu 2018. Uwo munsi urugaga rw'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Irani iri mu buhungiro mu Gifaransa rwitwa Conseil National de la Résistance Iranienne CNRI mu magambo ahinnye rwari mu ikoraniro ngarukamwaka ryarwo ahitwa Villepinte hafi ya Paris. Iri koraniro ryahuje abantu bagera ku 25,000 barimo n'abatumirwa b'abanyapolitiki b'Abafaransa, Abongereza barimo abadepite 5 n'abanyamerika barimo Rudy Giuliani, avoka bwite wa president Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere gato yuko iri koraniro ritangira uwo munsi nanone i Buruseli, polisi y'Ububiligi yataye muri yombi umugabo n'umugore we bakomoka muri Irani ariko bafite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Yabafatanye igisasu gikomeye cyane bari batwaye mu modoka yabo. Polisi ivuga yuko bari mu nzira bava mu mujyi batuyemo wa Anvers mu majyaruguru y'Ububiligi berekeza i Villepinte mu Bufaransa kugiturikiriza muri ririya koraniro. Uyu munsi bari abantu babiri, umugabo n'umugore, batangiye kuburana bari kumwe n'undi mugabo nawe ukomoka muri Irani watawe muri yombi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Polisi imwita ikitso cyabo, bashinjwa bose ibyaha by'iterabwoba. Wakane ureganwa nabo n'umudiplomate wa Irani witwa Asadola Asadi w'imyaka 48 y'amavuko. Umushinjacyaha amurega ko ari we wari komanda w'igitero cya Villepinte, ni ukuvuga ko ari we wagiteguye kandi wagombaga no kukigenzura. Igihe igitero cyagombaga kuba Asadola Asadi yari nimero ya gatatu mu bategetsi bo hejuru b'ambasade ya Iran ivyene muri Autrichia mu kwezi kwa karindwi 2018 yafatiwe mu Budage ari mu biruhuko kuko ubudahangarwa bwe bw'umudiplomate butamurengeraga hanze y'igihugu cya Autrichia. Ubudage bwamuherereje ububirigi na nubu aracyafunze, ariko uyu munsi yanze kwitaba urukiko avuga ko rudafite ububasha bwo kumuburanisha kubera ubudahangarwa bwe bw'umudiplomate. Iran nayo irega ubudage n'ububirigi ko bahonyanze ubu budahangarwa bwe. Naho Ubufaransa aho igitero cyari kuba buvuga ko cyateguwe mu rwego rwo hejuru na Ministeri ya Iran ishinzwe ibikorwa by'iperereza, bwemeza ko Asadola Asadi mu by'ukuri yari umuhuzabikorwa bya Iran byo kuneka mu bihugu byo mu karere k'Uburayi bw'amajyepfo kose. Ni ubwa mbere mu mateka igihugu cyo mu Burayi kijyanye mu nkiko zacyo umutegetsi w'umunya Iran. Urubanza rugomba kuba mu minsi ibiri uyu munsi no kuwa kane w'icyumweru gitaha. Urukiko ruziherera ku rubanza mu ntangiriro z'umwaka utaha. Ibyaha baregwa bibahamye, aba bajya Iran bane bashobora guhanishwa igifungo cyagera ku myaka 20.
Tumasi Kamili ndire kukoregwe mungata na mugenzi wacu Fidel Niyongabo hagiye kutubwira iby'umutegetsi akomeye ajeje ibiganiro mu by'ubudandaji bw'Ubwongereza, avuga ko amasezerano mu byerekeye ubudandaji mu muryango umwe bwa Buraya agishoboka.
Umutegetsi mukuru ajeje ibiganiro w'Ubwongereza Lord Frost yatangaje ko yiteguriye kwakira mu mpera z'indwi Michel Barnier umutegetsi ajeje ibiganiro w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya i Londres mu biganiro amaso mu yandi kuvyereke kuva ku Bwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Yabitangaje mu butumwa butari buke yashize ku rubuga Twitter. Lord Frost avuga ko igihe cy'ibiganiro kiriko kirarengana ko yamara amasezerano agishoboka, atangaza ko azobandanya kuganira gushika bigaragaye ko bitakiri ngombwa. Yamara amenyesha ko kugira amasezerano ashoboke ategerezwa kubahiriza ubwigenge bw'igihugu ciwe c'Ubwongereza. Avuga ko bazobandanya gukora batadebukirwa kugira bashike ku masezerano yubahiriza inyungu zabo, watari uko ntibishoboka. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson yatangaje ko hakiri ibintu bikomeye impande zompi zitarumvikana ko, amenyesha ko kugira amasezerano ashikwe ko bizova ku gushaka k'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Umutegetsi mukuru ajejwe ibiganiro uwo muryango Michel Barnier nawe nyine avuga ko hakiri ibintu bikomeye batarumvikana ko imbere y'ibiganiro bitegekanijwe i Londres mu mpera z'indwi.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezweho higanino ku isi badutororokanirije bakaba baheje kudushikiriza ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndayibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda, kwa twumva muri mu Burundi, mukurindira ko tugaruka kuri FM turi ku mirongo migufi ya shortwave. Mushobora kandi kutwumva ku isi yose ikibiriraho kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube, Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda, aho sentare yibanze muri ico gihugu yagirije bwana Pierre Damien Habumuremyi yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda icacho gutanga sheke zitari ko amafaranga, yasabiwe gupfungwa imyaka itatu no gutanga ihadabu ya miliyoni zigera ku 890 amafaranga y'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagire ubusa ikigali mu Rwanda yadukurikiraniye izino nkuru.
Mbere yo gusoma icyemezo ku rubanza ruregwa mu bwana Pierre Damien Habumuremyi, umucamanza yatangiye yibutsa imiterere y'ibirego byo gutanga sheke zitazigamiye n'ubuhemu birego uyu mugabo wigeze kubaho ministri w'intebe mu Rwanda. Bwana Habumuremyi yagaragaraga mu buryo bw'ikoranabuhanga ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa yicaye muri gereza ya Nyarugenge Mageragere. Aregwa ko mu 2019 yatanze amasheke atazigamiye ku bantu batandukanye mu nyungu z'ishuri rikuru Christian University of Rwanda yashinze akanarihagarara mu rwego rw'amategeko. Uwe n'umwunganizi babura n'abavuga ko ibirego byose nta shingiro bifite guko basanga nta byaha yakoze bavuga ko ibyakozwe byose hagati ya Habumuremyi n'abamurega barimo Charles Nkuru nziza bishingiye ku masezerano y'ubwumvikanaho kububuriganya aho bamurega ko mu bihe bitandukanye yagiye abahaza sheki zagera ku mabanki bagasanga zitazigamiye uregwa n'ubwunganizi bavuga ko ibirego bwana Habumuremyi yagombye kuba abiburana mu manza mboneza mubano aho kuba imanza zinshinja byaha hari sheki Habumuremyi aregwa ko yatanze ku giti cye nizatanzwe akazikiraho imikono mu izina rya Kaminuza Christian University of Rwanda nkaho aregwa ko mu 2019 ku giti cye yahaye uwitwa Robert Musengimana sheki ya miliyoni 75 ageze kuri banki abura amafaranga ubushinjacyaha buvuga ko mu mvugo ze abazwa n'inzego zibishinzwe Habumuremyi yemereye ko izo sheki yatanze zitazigamiye mu isesengura ry'umucamanza avuga ko ibyo yakoze ari ibikorwa ubwabyo bibujijwe mu rwego rw'amategeko kuko abamwunganira bavuga ko ikirego gishingiye ku masezerano ya Habumuremyi n'abamurega ubushinjacyaha bwo buvuga ko nta shingiro bifite kuko kidakuraho ko hari ibyaha byakozwe mu iyubahirizwa ry'ayo masezerano iburukiko rukavuga ko nta shingiro bifite ubwunganizi bukavuga ko Habumuremyi atagombye kubakurikiranwa kuko ibyo yakoze bitari ku giti cye mu isesengura ry'urukiko ruvuga ko uburyozwa cyaha bw'ikigo cy'ubucuruzi kigenga gifite ubuzima gatozi budakuraho uburyozwa cyaha bw'abagihagarariye Habumuremyi ngo yabajijwe inshurenye mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha kandi ngo ibyo yasubizaga bigaragaza ko yabisubizaga ku giti cye nk'uko urukiko rubivuga rushingiye ku mategeko rwavuze ko amasezerano Jean Bosco Ngabonziza yagiranye na Christian University of Rwanda yo kuyigemurira za mudasobwa 20 zifite agaciro ka miliyoni zisaga 12 agatanga ingwate ya miliyoni 10 atayahaye Habumuremyi ku giti cye urukiko ruvuga ko ubushinjacyaha butagaragaza ahuregwa ahura n'ayo mafaranga n'uburyo buvuga ko yaririgishije ruvuga kandi kuri ishuri ryavukijwe uburenganzira bwo gukorwaho iperereza ubwaryo ku cyaha cy'ubuhe mu rukiko rwanzuye ko kidahama Habumuremyi gusa ku cyaha cyo gutanga za sheki zitazigamiyeho urukiko ruvuga ko Habumuremyi yazishyizeho imikono bityo ko bihagije ko byashingirwaho kuregwa atabasha kuzivuguruza abazwa ngo ntiyabihakanye kandi ngo na za banki zemeje ko konti za Habumuremyi zitariho amafaranga urukiko rukavuga ko kwiyemerera icyaha kuregwa kwashingirwaho ni mu gihe ubwunganizi buvuga ko nta mugambi yagize wo kugikora ariko mu isesengura ry'urukiko rugasanga bitari ukuri ubushinjacyaha bwari bwasabiye uregwa gufunga imyaka 5 no gucibwa ihazabu ya miliyoni zisaga 892 z'amafaranga ku cyaha cyo gutanga sheki zitazigamiye ari kuregwa n'ubwunganizi bwari bwatakambiye urukiko ko igihe yahamwa n'ibyaha habaho kumusubikira ibihano maze akabona akajya kwivuza zimwe mu ndwara zikomeye zirimo n'umutima urukiko rwisunze ingingo z'amategeko n'imvugo z'abahanga mu mategeko zivuga ko gusubikirwa bireba umuntu utarakatiwe n'inkiko igihano kirengeje amezi 6 y'igifungo gusa ruvuga ko nubwo usaba gusubikirwa igihano yaba yujuje ibisabwa naho bitege ku mucamanza kumusubikira avuga ko byongeye Habumuremyi abura n'ahaka n'ibyaha bigaragaza umugambi wo kubihunga bityo ko imyitwarire yitamuha amahirwe yo kumusubikira igihano kukirebana n'ifatira ry'imitungo itimukanwa ndetse na za konti zari zarafunzwe urukiko rwarasesenguye maze rwanzura ko byakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko rwavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza niba inkomoko y'iyo mitungo hari isano ifitanye n'ibyaha Habumuremyi aregwa yari yatakambiye urukiko avuga ko gukomeza kumufatira imitungo naho bitaniye n'icyo bita kumuniga kuko ngo haba kuriwe n'umuryango byatangiye kubagiraho ingaruka urukiko mu cyemezo cyarwo rwahamije bwana Habumuremyi icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiye maze rutegeka ko ahanishwa imyaka 3 y'igifungo muri gereza rwamuciye kandi hazabu ya miliyoni 892 n'ibihumbi 200 by'amafaranga rwategetse ko agomba guha miliyoni imwe bwana Charles Nkuru nziza nk'indishyi z'akababaro mu gihe abandi ngo batagaragaza uburyo ibyo yabakoreye byabangirije urukiko rwategetse ku ifatira ry'imitungo yose ya Habumuremyi rikurwaho kuko ryakozwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bwana Pierre Damien Habumuremyi ntiyahise ajuririra ibihano gusa bamwe mu bavandimwe bari ku rukiko babwijwe irya Amerika ko bagiye kuvugana n'ubwunganizi bakazabona kujuririra ibihano isomwa ry'urubanza rirangiye bwana Habumuremyi yagaragaye ku ikoranabuhanga apepera abavandimwe be bari mu rukiko uyu wigeze kubaho minisitiri w'intebe w'u Rwanda yafunzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka yatawe muri yombi yarakuriye urwego rw'imidari impeta n'ishimwe by'igihugu mu bihe bye yakunze kugira imyanya ikomeye mu butegetsi bw'u Rwanda aho yanabayeho minisitiri w'uburezi bagira ubusajwi rya Amerika Ikigali
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nari nabice ku masonga nkitangura Uburundi bwatanguje no munsi isekeza gimisi 16 yahariwe kurwanya amabi akoregwa abakenyezi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Prosper Bazombanza abitanguza mu ntara ya Muramvya yashimangiye ko abakora ayo mabi bakwiye guhanwa vy'akarorero. Inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Kuri no wa gatanu niho ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hatanguzwa ku mugaragaro isekeza gimisi 16 yahariwe kurwanya amabi akoregwa abakenyezi icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza niwe yari yishikiye aha Muramvya. Mu ijambo yashikirije abari bitabiriye ivyo birori yamenyesheje ko umugambi w'igihugu wo kurwanya amabi akoregwa abakenyezi uri mu micine.
Ubwa mbere hari ugukinga ayo mabi, ubwa kabiri hakabuga udufasha uwayakorewe, ubwa gatatu hakaba uguhana wayakoze, hanyuma ubwa kane hakaba ukunga wakorewe amabi n'umuryango wiwe mu kibano hamwe no kumufasha kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere.
Prosper Bazombanza amenyesha ko kugira ico cyaha gituzwe abarundi bose bategerezwa kugira mu ruhara. Ahamagarira rero abarundi bose gushengeza abakoreye amabi no kwiyegereza abayakorewe.
Abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina bakeneye kuremeshwa no kwiyegerezwa, kuvuzwa no gufashwa kwitura ubutungane. Sabe kwinuba rero, ahubwo nawe kwiyegerezwa tukabaremesha, tukabahoza kugira ngo babone yuko uwo mababaro tuba tuwusangiye twebwe twese n'igihugu cyose. Dusabye rero yuko umwenegihugu wese yuko icyo yoshobora cyose cyofasha kuremesha ababashikiwe n'ayo mabi. Ababanyi bubakorewe amabi bategerezwa rero kumuba hafi bakamuremesha mbere no kumufasha muri ibyo byose akeneye igihe cyose babishoboye, na cyane cyane kumushikana n'ingoga na n'ingoga kwa muganga mbere no gushikira abajejwe ubutungane, kuko mabi bene ayo sayikumvikanisha mu muhoyahoye mu kibano nayo kujyana imbere y'inyamiramabi kugira ngo icyo cyaha gihashwe mu Burundi no ku isi yose.
Umugisha wa kaminuza Paul Nkuzimana yanonosoye ivyigwa vy'imibano amenyesha ko gutuza icyo cyaha bigoye cyane mu Burundi bafatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi n'ingingo zimwe zimwe za leta zikinyiza umukenyezi.
Igihugu cy'u Burundi cyane n'ibindi bihugu bitabije ku isi hariho ibyo bita system ya patriarca. Patriarca rero nuvuga yuko ubutegetsi mu muryango uhagaze ku mugabo. Nanoneho nibyo umuntu wabona mu Burundi nko kuvyerekeye ubutegetsi umugabo niwe buhagaze ko niwe umuryango.
Ubushiranganje bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira bumenyesha ko muri uno mwaka uheze mu biharuro bwashoboye kuronka abakenyezi 35 bashurashwe ku nguvu hakogwa mabi 287 afatiye ku butunzi n'amajana 238 nsesereza mutima. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, tukiri kuri no nkuru, mugenzi wacu Fidele Niyongabo nawe yavuganye na Madame Immaculée Hunja atwara umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, amubaza uko abona iki kibazo cifashe muri ico gihugu.
Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi nabo nyene baritunganije kugira ngo nabo binjire muri iyo sekeza mu ntumbero yuko nabo bafise intererano muri uwo mugambi wo kurwanya amabi akoregwa abakenyezi n'abiyigeme b'abarundikazi. Rero iryo sekeza uko bariko bararikora mu gihugu wacu ribaye mu gihe mu Burundi harangwa amabi menshi yihonyangwa ry'agatekisi kazi na muntu muri rusangi, na cyane cyane ku bakenyezi n'abiyigeme kuva mu mwaka w'2015 muri ya nkureta y'umwaka w'2015 twebwe turaje kuva icyo gihe abakenyezi n'abigeme barafatwe ku nguvu baricwa, bayicwa bunyamaswa, baranyuruzwa, barombogwa mu gihugu, abandi bicirwa ko abagabo n'abana babo babona barahohoterwa, abandi barafungwa ngirwa n'ubusa. Rero turaje kuva icyo gihe turabona yuko tuza abo bakenyezi bahohotera cyane nk'uko mpeteje kuvuga muri ibyo byaha byagiye birakotwa. Turabona ko hanini turavye muri iyi myaka 5 iheze hanini byakogwa muntumbero cy'ukuri igwanisho gufata abakenyezi ku ngufu rero bikaba ari ibintu byonona ubuzima bw'abantu.
Ku byerekeye iryo shyirahamwe ryanyu ni iki nyamukuru musaba leta mu gitango cy'irisekeza yokora ibyo bibazo byose mushize ahabona kugira bigerageze gutorerwa inyishu muri make?
Hanini ngira ngo nkuko twese tubizi ayo mabi yagiye yiyongera, ayo mabi asanzwe akingigwa n'intwaro y'igihugu. Mu ntwaro y'igihugu hariho amategeko igihugu cy'u Burundi, aba ari amategeko mpuzamakungu, aba ari amategeko y'igihugu akinga ayo mabi akorerwa abakenyezi. Ikintu cya mbere twosaba ni uko leta yo nyine yoshyira mu ngiro ibyo yiyemeje muri ayo mategeko, kandi akaba ari amategeko meza cyane ashobora gufasha gukinga ayo mabi. Ibyo rero ni cyo kintu cya mbere duhagararaho, kuko agateka kazi na muntu ni ntaharirirwa, leta ni cyo kintu cya mbere yoshyira.
Ubu naho akaba ari wa mwanya w'imikino na sport ku ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu mukino wa basketball, imikino yo kurondera itike yo kuzokina Afro Basket irabandanya. Mu mupira w'amaguru, ejo kwa gatandatu ekipe ya APR FC yo mu Rwanda izokina na Gormania yo muri Kenya. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda ibi byose arabitubwira.
Mu mukino w'intoki wa basketball mu Rwanda hakomeje kubera imikino y'amajonjora ku makipe y'ibihugu y'abagabo mu rwego rwo gushakisha itike yo kuzaseruka mu irushanwa rya Afrobasket naryo rizabera hano i Kigali mu kwezi kwa munani umwaka utaha. Nyuma y'umunsi wa kabiri w'iyi mikino irimo kubera muri Kigali Arena i Remera, amakipe y'ibishyitsi yatangiye gutanga ubutumwa, ay'insina ngufi nayo arimo kugaragurika. Mu makipe yamaze kwerekana ko agishikamye ku gihagararo cyayo, twavuga Senegal na Angola mu itsinda B. Aya makipe yombi amaze gutsinda imikino ibiri. Ejo ndi kwa gatatu Senegali yatsinze Kenya amanota 92-58, ejo kwa kane itsinda Mozambique amanota 62-53. Ikipe y'igihugu ya Angola yabanje gutsinda Mozambique amanota 87-58, ikurikizaho ikipe y'igihugu ya Kenya itsinda amanota 83-66. Kuri uyu wa gatanu mu kanya isambiri z'ijoro, Senegali na Angola ziraza gucakirana zihatanira umwanya wa mbere muri itsinda B. Ku birebana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, abasore b'umutoza Vladimir Bosniak batangiye nabi mu mukino wabaye ejo kwa kane guhera isambiri z'ijoro. U Rwanda rwagwiriwe n'urugogwe ubwo rwatsindwaga n'ikipe y'igihugu ya Mali mu itsinda D amanota 77-68. Ikipe y'u Rwanda nyuma yo gukubita ibipfukamiro hasi ku kibuga cyayo imbere ya Mali irasabwa kwitorora umukino wayo wa kabiri uzayihuza n'ikindi gikonyozi aricyo Nigeria ejo kwa gatandatu guhera isambiri z'ijoro. Mu makipe yagaragaje urwego rwo hasi usibye Kenya na Mozambique zimaze gutakaza imikino ibiri, kwakongeraho na Madagascar yatsinzwe na Tunisia amanota 49-52 uyu munsi kwa gatanu mu itsinda A. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ejo kwa gatandatu kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo hateganyijwe umukino ubanza mu majonjora y'ikubitiro mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye mbere iwayo. Uyu mukino uzahuza ikipe ya APR FC yo mu Rwanda na Gor Mahia yo muri Kenya, ukazatangira isaa 9 zuzuye ku isaha i Kigali. Mu ikipe y'abasirikare b'u Rwanda ngo intego nta yindi ni ugusezerera Gor Mahia, feri ya mbere ikaba kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda muri iri rushanwa. Umutoza wayo Adil Mohamed amaze gukina imikino ya gicuti yo kwipima irenga 10, akaba yemeza ko abasore be biteguye bihagije. Hagataho mu ikipe ya Gor Mahia haravugwa ibibazo by'urudaca bishingiye ku mikoro, ari nayo mpamvu yatumye bakererwa kugera i Kigali. Umukino wo kwishyura hagati ya Gor Mahia na APR FC uzabera i Nairobi muri Kenya mu mpera z'icyumweru gitaha. Ikipe izarokoka hagati ya makipe abiri mu cyiciro gikurikiraho izahita ihura n'izatsinda hagati ya Al Nassr yo muri Libya na CR Belouizdad yo muri Algeria. What?